Titi Malaki onye nke m. Aka Viti, bede ga da ekwara ofuma. Poto we ni mechineke. Aka Viti na epoto. Aka Viti Malaki. Imerem nwanne nya hotrom nanya. Ibolam na phone unisex. Were ba tambo ga na hotel di ota. Akwara mu gwarum. Ku gwa akwa mpigata. Ewujim. Nwanne nke mi cha akwa mpicha mumma. Happy birthday, Aka Viti Malaki. I wish you long life.